Eu fiquei com a cor. Mondeka utadarao ikiru yangu ajayangu nifanane nawe nifanane nawe nifanye kama
belong to me.